Siyabingelela, 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 sibingelela umhlaba, sibingelela bonke abantu abaphila emhlabeni ngentobeka, ngentobeko nangokuthobeka ngithi angeke kuze kuhlale kunje. Sanibingelela lapho khona, sikubingelele ngalesikhathi, sikubingelele ebusuku, sikubingelela isikhathi obuka ngaso le video. Ngenkathi kufanele le video nje yakho yami kuwe, uvele ukwazi ukuthi ngiyakubingelela, ngithi ubalulekile, uyathandwa, ngeke kuhlale kunje. Right. Sekusile ke bakithi, wonke umuntu akaphumele eminyanga zami. Wonke umuntu akaphushe. Phusha ngento onayo. Phusha ngento osafuna ukuyilanda, phusha ngakho konke onakho, phusha unyaka usaqala. Ayikho into ezoyishintsha unyaka usuphakathi, qala nawo. Asilweni ke bakithi. Sifuna abantu abakhuthele sikhona. Uthi omunye, awulo dokotela ngiqala ukumbona ubani, udokotela 2 plus 2 sigadla senyama safela emazweni, undaba zabantu zakhulumisa, umakhuluma kwahlula iphoyisa, ngumaxoshwa imfanele kwelakithi embodla. Ngilakho mhlobeli ngani? Ngiphethe amandla, ngiphethe inkani. Phoqa izinto ngenkanda ekhaya. Ngifuna ukuphoqa kubo bonke abantu abangasebenzi, abantu abafuna umsebenzi kulo nyaka. Abantu abafuna umsebenzi. Ngibafuna beze la ngomhla ka 21 January kimi. 21 January ngifuna wonke umuntu ofuna umsebenzi, wonke umuntu othi angikaze ngisebenze, wonke umuntu othi ngifuna ukusebenza umlungu, omunye aphathe igama nalapho afuna ukusebenza khona, uze la kimi ngikwenzele. Hayi anginamali, angifuna imali yakhe enkulu mina, ngifuna 2500 kuphela esandleni. Wonke umuntu ofuna umsebenzi, 2500, woza nawo la, noma ngabe ufuna muphi uhlobo lomsebenzi. Ngomhla ka 21 kuJanuwari lo. Mina ngifuna abantu bashintshe empilweni, ngizolwa, ngilwe ukuthi usebenze. Kade ngi-applya, angithathwa. 2500 phathe esandleni uze kimi. Special nje lesikubo bonke abantu abafuna ukuphumelela. Yithemba unyaka uqalile, wonke umuntu akasukumi. Ophusha akaphushe. Lokho okholela kukwenze, lokho ofisa ukukwenza kwenze. Okwami ukubingelela nje ngithi cha, ngisamile ngisekhona ngilaka mhlaba yalingana, wakhuba lolumbiwe egcekeni. Masithakatha sithakatheni, masilwa silwe, masiloya siloye, kodwa ngokuhle. Asiphakameni ke kuphakame wonke umuntu. Ukuphakamisa impilo yakho kubalulekile. Ukuphakamisa zonke into zakho ofisa zikhanye, ayikhanye. Ungahlulo kuzama. Dokotela 2 plus 2, phansi kwamhlaba uyalingana, kwakhuba lolimbiwe egcekeni. Ngithi abantu abaphushi, kodwa abantu abafuna umsebenzi, ngiyababiza mina ngithi abeze. Beze la kimi. Abafuna umsebenzi ngibafuna kahle, kodwa ngeyi 21 January. Kuphela, 21 January. Abeze bazothatha umuntu womsebenzi, bahambe bayosebenza. 2500. Noma ukuphi woza uthathe 2500 sandile uthathe umuntu omsebenzi yosebenza sonke ngoJune sobe sijabula laba bazofika la yobe ngimtshela umuntu ngosuku oluthile zobusebenza ngosuku oluthile zobusebenza ngobe ngumtshela live siyabonga.